Ladies and gentlemen, are you ready on this last ATMOZ night?
getting insane, I know. I'm under pressure. Try to believe you. Try to believe you.
Little black spiders. dedicated to the dancing squad. You're mad?
Don't you see? now shake it.
Argentina, Colombia, Dominicana, que pasa mami,
Hey, up in the sky I see the birds and trees. Hey, up in the sky I see the birds and trees. Hey, up in the sky I see the birds and trees. Hey, up in the sky I see the birds and trees. Oh,
yeah, so lovely. So joyous, so soothing, so moving, it's grooving, up in the sky, way up high,
up in the sky I see, up in the sky I see, up in the sky I see,
supernatural kill.
Hey.
I, 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 I,